Bwana Yesu abariki. Mungu kasema Joshua jipe moyo, pale mtoni kaonyesha njia. Jordani imejaa mambo ni magumu, walipotii Mungu kawavusha. Mungu kasema Joshua jipe moyo, pale mtoni kaonyesha njia. Jordani imejaa mambo ni magumu, walipotii Mungu kawavusha. Ni mito gani isiyo
Je, na habari barikiwe sana.